aphume ngobuninzi awo amalungu e-ANC ebezokuzimasa inkonzo yokugqibela kaQabane uLitho Suka kwiholo inangoza Jebe Hall eNew Brighton neGqeberha. USuka nobesaziwa njengoDoc nobeliqala lomzabalazo ubhubhe kwiveki ephelileyo kwikhaya lakhe emva kokugula ixesha elifutshane. Isithethi sosapho uMonica Thonjeni umchaze njengomntu obeyintsika kubo yaye engumntu onenyameko nonentlonipho.
We have lost a pillar in our family and we have lost someone who was like a glue that binded our family together. He was a very humble soul. He was approachable. He was cooperative in whatever you asked him to do. Ebengumntu ebenobubele enobuntu emazi umntu. We could talk about anything and everything, but without the fear of being judged, he was that kind of a person. Silahlekelwe sile family, silahlekelwe kakhulu. We will always miss him and we will always remember him. Ngoba ebengumdibanisi, engumhlanganisi, ebeyinto yonke kwifamily yethu. As a matter of fact, asazi basaphinde simfumane phi umntu ofana naye.
Usekela dolophu wesixeko ubaba lolobishe uphawule ngendima negalelo eliyidlalileyo eliqala ngexesha lomzabalazo.
Vakabuhlungu namhlanje uba kanti sibeke omnye weendwalutho zethu, umntu bekade emele ukurepresenta abantu. Utata uSuka uyidlala indima enomgqala ezitishara, akhange abe yitishara esonge izandla. Ube yitishara ekwazileyo ukulwa incedisana nombutho wesizwe ngexesha lobandlululo ukuba iitishara, ii-rights zeetishara mazikwazi uba kanti ziyakwazi ufumaneka phantsi kweentshukumo ababezenza njengeetishara. Niyawukhumbula uba iitishara bekulawuthiwa iitishara xa inesithomo esifutshane ayikwazi ukuqeshwa ngoba izukwazi ubhala ebhodini, but kungeentshukumo zootata uSuka abakwazi uzilwa ezo zinto zade zakwazi uphela. Kusithiwa abanye ababhinqileyo bawuba nabantwana mabayekiswe emisebenzini. Utata uSuka was at the center of those struggles, kodwa akaphelelanga apho, uye wangena nakwizi-struggles zokuhlala.
ULobishe uvakalise ukuba bengumbutho we-ANC baza kuzikhumbula iimfundiso zikaQabane uSuka. Uthi nangona eli qala lingasekho ngoku, igama lalo liza kuhlala likhona kwimbali yalo mbutho.
Ebengomnye ke wabantu ba more emphatic ukuthi xa uthunyiwe write a report so that nomntu bengekho phaa abe ne-idea of what you were deliberating on and afunde, kuhlale ikhona i-document ekunoreferwa kuyo. So zezinye zezinto sikwazi ukuzifunda kuyo, uyazi into yoba noba uthunywe phi na ngokorhulumente okanye ngokombutho, you must bring a written report. Xa usiya kwi-podium yowuthetha funeka ube kanti ispeech sakho sibhalile. Zizinto ebekade yena esebenza ngazo esithi for you to be taken serious, you must first take yourself serious.
Amalungu esathu amchaze uDoc njengomntu obezithanda ezopolitiko, nto leyo ibisenza kube lula ukusebenza naye. Eminye imisebenzi abaza kuyikhumbula ngayo le nkokheli yindima ayidlalileyo ekulweni amalungelo otishala kwakunye negalelo lokuphucula umbutho wesadu.
USuka ungabanye abathi ukuze imfundo ilunge kufuneka kuqalwe ngale political system ye-apartheid isuswe. Idabi ke lethu sizitishara ngelo xesha yayilidabi elithi the struggle for education starts with the struggle of removing the apartheid education. USuka ke ube part yalo migushuzo yonke
njengomseki. Tata uSuka yena akayijoyinanga isatu, uyakhile njengokumseki ke wesatu. Eyokuqala into ayilweleyo kukulwela into yoba emveni kobisekiwe isatu mayirekognizwe ngurhulumente. So ufezekisele loo nto kuqala ye-recognition. Emveni kwe-recognition kwafumaniseka into yokokuthi kunamalungelo otishala abangawafumaniyo.
Doc valued your opinion yomnye umntu that much. was a very social person. You are very described. Not social in the fact, but was a very social person who always wanted to be amongst abanye abantu and liked his comrades.
Ucomrade Soka ushiya ngasemva inkosikazi yakhe iminyaka engamashumi amathandathu ananye, abantwana, abazukulwane, oodade bakhe kunye nabakhwenyana. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela kumangcwaba aseCoston, iHeroes Acres. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndingualungile Bhuqwana, enangoza Jebe, eGqeberha.